Oh, Bye. Xa ndiyisiva ilizwi lakho ndiza kulandela ndiza kulandela xa ndiyisiva ilizwi lakho ndiza kulandela ndiza kulandela zonke izizwe ndiza kumamela bakhona abakholwayo Yeah.
Nenza ni kamole mwenye. Nenza ni kamole mwenye. Close my eyes, I count to ten, I miss you.